Haile!
Ane,
mahu.
Kau yang wei ho maku. Ko aranui, ahau. Ko aranui, ahau. Hoi, hoi rā, ko aranui, ahau.
Matthew.
Ka mōhio te tangata ki ahau.
Hey. Hey.
Where are you going?
Haere koe ki te moe. Tēnā, haere.
Anana, kua hoki mai rano. Ahua roto haerenga.
Tāwhiti rawa taku haere, ki te rapu.
Koinaki?
Ai, koinei noa āku kua kimia.
Kei te hiki te toto!
Tērā pea. Nā te mate nō mua.
E poto te wāki te kohi! Iraha tia!
Pōkoko hua! He raru raru tāhau!
Koe korero pērā!
Kiati! Kia tau! Eno! Eno! Kati te papai. Me aro tātou ki te karere. Get the other money.
Me whakataka, ka tika. Mua popo rato ka tai, mai kai ki kone. Nā, me wehe tō.
Tere te whakaora.
I wasn't sure if you'd come back. Haranui. I hope one day I can repay the debt.
Te hona nei, tēnei!
Me aha hoki au. Waiho ia ki a mate.
Ai! Kua hoari!
Kāre ia. I te taumaha mō ērā matenga.
E pēa koe te mohio.
E hara au i te tangata. Ka waiho i te haua ki a mate karare. Ehe.
E tēnei rā ia! A mate!
Mate rā kā aha. Whakariri i tona iwi, i te kitenga i tona tūpāpaku. Nā tō pōhehe koe, ka whakamate I ngā tautu. Tō mā tea tea hoki.
Wame me haka tō koe!